bayyana ina kauran gwandu sama zarazana magawata sunyi sunyi sun dangana amma andare zam son gari ka gyara mana Abdul tile sana kara ma jinjina
Get it.